ene so biom masan anyway share biom na ebredu se ebibi man ebefa ne ntoma pa e de fira enti waka me hoin na de obeye ama meni age na bibia yakoso e de abakosem no abrewo ene se womode anse obe subscribe to eye sompa tv gh na fe no womode anse obe like yen video yi na nsembi se bi e chere wadwe no na wo de atwo modern se notification ne so obe team so na ye de video bi so to ho a wenya akwenya enye bi ahwe ene e den poti e na mebeka mebeka Manhyia ho asem Manhyia mejidi yi pa se ni padodo na ati Manhyia na ebi bebisa se na Manhyia mpo no efiri hi ene baaye ana Manhyia no abakosem a eka ho mpo eyesen nti ene mebeto mebo pa na fe maka Manhyia ho asem e di akyerew ekwan menso mpo ene ebenya eye edin Manhyia wo abakosem mu no otumfo nana prempe a odikan ye wo no 18th December 1870 ekosi 12 May 1931 a onya ni baby koye eye Ashanti hene a na otosu du miensa ewo abakosan mu na enei no enye otumfo nana prempe ho asem na meka nemu no Manhyia ho asem ekwan a ye fa so a yenya edin eye Manhyia natie Manhyia ho abakosan no se ne tie ni edru ebre bia na eye enyiresi abrofo no eye wo wadwen se wobeba eye Ashanti memu na ba wo ba Ashanti memu ni se na wo ba Ashanti memu aba betu eye enkrofo ni bi e di akọ won krom se ye de ombe konko asumu na ometimi edi Ashanti fo so na ebra enyiresi abrofo no ebo won trimpo se wobeba na wesi se ejina ye no enu nam so ema ohene a na wo ho eye nana prempe se ni ohun se eniyama na eya akọ no ohun se se oka se oni enyiresi abrofo no beko a anhwa na eniyama eni beye nyan eninti nana prempe eya Ashanti hene sa abre no ehye ne manfo se mo de omo ba mamu ni omu nya ntokwa bia efi se na nana esuru se anhwe yi a na enyiresi abrofo no abekunkum nipa bebree ewo Ashanti memu anche ena governor bia ni din edi William Maswell eba bedru eye Kumasi na making ebra omoye so omo ba no commander no di omenim ni din di eye Robert Baden Powell na ono ba aye no anche ena governor amabo ni din se ye friend governor William Maswell enso ba aye ebedru Ashanti memu ho na senior na eye enyiresi abrofo yi ometimi enyetumi ewo eye ba no eye mpoa no ye nka ne se kekus anase fantofo so no no mguso a eton kwa de ko no enumu na na opeso mbedi se adwuma ni bi ewo Ashanti memu ebre ba sa no omukire eye Ashanti hene ani din edi ajeman prempe ede no etwa ne su ekokro bi a ye fre ne se Seychelles Seychelles na ebra eba saa no na ye wodi e frene se Ashanti Union se Ashanti fo ina e come ho abom ni na no eba na wie ya che se entumi anto asokra na eno e na enti ye ba se eye otumfo a ni din e de otumfo prempe eba se edi ni fi eye Seychelles Island e de ne ba be pimu ewo oman gana mu because ebedu bri bi e wose ye yi no na osan eba ne ji se na mpeni aka no ye si kuntun hwan a ni nchia na ekru nti no eba se ye de no eba eye Ashanti memu na na eye nika sempa na ade eba kwa mi wiri eye fikra a e wose me de eka ho ne se ebra oye se oba no eye papa mi bu ni din se ye fre ne se Baden Powell Baden Powell ono so eka ho bi eno mba Ashanti memu enam so e de ne call eye Seychelles Island na enumu no ena eye Baden Powell etwere enwoma bi efa eye boy scout ho mu amate boy scout no de ode ba oman mu eye Baden Powell ɛni nti otumfoɔ prempɛ ɛbɛdu ɔman mu no ɔde ne ho mpo kɔdɔm ɛyɛ bɛdin power bɛno no yɛbɛka ho asɛm ɛda foforɔ ne mu no yɛnhwɛ ɛberɛ a ɛbɛtɔ odwa sɛ otumfoɔ prempɛ ɔfiri ɛyɛ Seychelles Island abɛbɛpie mu ɛwɔ Ashanti man mu no amanneɛ bɔtɔ pete yɛ wɔ Ashanti man mu na ɛyɛ ɛdawurubɔfoɔ a ɔmobɔ dawuro mu ɛhyɛaseɛ sɛ yɛbɔ dawuro na yɛbɔ dawuro no ara no ɛsiane sɛ na Ashantihene shape a ɛde ne ba no ɔwa bɛsi takrade na watoto mu abɛdu Ashanti mantam mu ɛne nti no adawurubɔfoɔ no ɛbɔ ɛyɛ dawuro no a ɛsiane sɛ na yɛbɛbɔ dwa kɛseɛ paa ama nnipa mpempem aba aba abɛhwɛ bi aba abɛhwɛ Ashantihene a wasan n'akyi aba ɛne nti adawurubɔfoɔ no ɛbɔ ɛyɛ dawuro no nsɛm a nɔmɔ kaa ne sɛ nana ɛsan n'akyi aba nti ɔman nyinaa yɛnhyia ɛwɔ ahemfie ɔmobɔ dawuro no a nana prɛmpɛ ɛsan abo nti ɔman nyinaa yɛnhyia ɛwɔ nana ahemfie ɛno na ɛnam so ɛma yɛbɛnya a ɔman wɔnsɛ ɔmo se ɔman nyinaa ɛhyia ɛwɔ ahemfie na yɛ sɛ manhyia ɔman no ɛhyia ɛwɔ ahemfie hɔ ɛna ɛbɛyɛ ɔmanhyia palace ɔmanhyia ahemfie ɛna ɛdin no bɛda hɔ sɛ manhyia palace a ɛnɛ no ɛtwa no ho a ɛbɛsi nnɛ no yɛfrɛ no sɛ manhyia palace a ɛno akɔyɛ din a aba bɛda hɔ akyerɛ sɛ obiara ɛbɔ din no a yɛsi Manhyia Palace ɛne no broni bɛka sɛ ɛyɛ Manhyia Palace no ɛno ɛna anaasɛ ɛhɔ ɛna Ashantihene bi a ɔbɛba no ɛhɔ ɛna ɔbɔ ne sisi anaasɛ ɛhɔ ɛna ɔte akyɛ sɛ ne dwumadie biara ɔdie biara ɛde boa ɛyɛ Ashantiman no ɛhɔ ɛna ɔdi no ɛnɛ wokɔ kopie mu ɛwɔ Manhyia Palace wɔ koraa no a yɛwɔ bia yɛfrɛ hɔ sɛ ɛyɛ Manhyia museum bi wɔ hɔ a ɛhɔ no abakɔsɛm biara a wopɛ ɛhunu biara no wokɔ hɔ a wo nsa ɛbɛka ma abakɔsɛm yi koraa mede ma wei no wokɔ Manhyia Palace museum hɔ a yɛbɛkyerɛ wo ɛkwan yɛfa so a yɛnya ɛyɛ sɛ din manhyia yi meda ase bebree sɛ ɛnɛ so waka me ho na mede abakɔsɛm yi abrɛ wo bɔ mmɔden sɛ wonti biribi ase a comment section ne wɔ hɔ fato hɔ like video no deɛ wobɛyɛ biom ne sɛ subscribe to YouTube channel yi na afei no adɔma no bell button no ɛno so hete na mede abakɔsɛm bi to hɔ a wonya akwanya na wo so wahwɛ na yɛde asua deɛ ɛde aboa ɔman ɛnkɔ soɔ piao yɛbɛhyia ɛda foforɔ meda ase pii.